Bangfuna babaye emphakathini abafuna ukungidlala ngibanika amathini ngavuma ngambeka ngisemhlabathini kithi thi 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 ayibona wayithathe serious akumane kusukele dust akumane kuyiwese shase ndabe ndabe nzengane sekundizathini imvemfane
ebathi umhlolo lentofo mna usiyisuse ekhayiro sekufikelo nitrago ngesikhathi samazaikon Rita yenza lento, bodlo zayithanda lento, fafa strayshisa lento, hengathi yenza kaso.
Benginyadlala.
Ayibona wayithathe serious.
Bazolimala.
Akumane kusukele dust.
Bafunilalaza.
Akumane kuyiwe seshase ndabe ndabe nzengane, enhle kubaphethe inzengane. Ayibona wayithathe serious. Akumane kusukele dust. Akumane kuyiwe seshase ndabe ndabe nzengane, enhle kubaphethe inzengane. Send up and up and sing on, second desert in Vivane.